Yazin, Umanga Yang, and you always safe. You're born in the tending the Bazaban, who came with ten days as a little
so on it. Why, no, go on to Banu Kulman as a Catalanj. Berlan de Bazan. My pain to Kulman as a Catal. Was a Catalum Chong, Sakago Wola. Says one. Masofuma ngikhanda mangikhuluma nayo ntombazana.
Hey mamkhulu.
Awona mama ubukhathele hlala la ukhuluma. Uhambe uyo join unyoko la ikhona. Ngiyinde nje ngizwa. Ukuthi uyawaklewula ngisho noma ubani la nomuzi. Uzokukhahlela mina self. Khahlelele le ngaphandle. Mayizuzo. How is that about our worship?